My name is Nana Fagode. I regard myself as a strong, powerful woman and a go-getter. But sometimes it is so difficult to understand the direction of life, where it is taking me to. I found out that I'm still in a journey of life, discovering myself. What I've found out through my journey is that if you have something really beautiful in your hands, you don't realize how beautiful it is up until it's gone. And that is when you realize that you had really something beautiful. Sometimes I always wonder what was the reason for my parents to be together for such a long time in their marriage. And this is how my story goes.
Baby!
What is this? In my house. On my bed. Is this how you behave, my room yet? You know what? You're done. You know for me.
Hello. You're working or you're singing? This is not a place to sing. You came here to work. I've got a deadline. This job must be finished. When I usually let's go crafting in the morning, I'm about 10 to 15 minutes. Easy and figure, job must fail. Yes. No nonsense.
Umuntu wavelelwa madodana. Koze kube yini? Hayi. Ake sihambe sodlana, hayi. Hayi. Hayi.
Lewa dal mutindi, hey.
Munda ahlale phansi aphumula, hayi khona. Hayi. Ah, we. Hayi.
Hey, Alele India, let's hey, let us sing at the same time. Men's, what pair of pezzle, Jim? Banok Chalut, Luches, Wakos, or Katas, or Munim Sebens. Natipella, or New Colwell Cool.
Matia Pool. Long nippies in Jenkabang, Gutting. John of Alele India, listen to me look like I take in Texas. She's always in Jan. Yaphela phela umsebenzi.
Kodwa menze. Wokhuluma kanjani inkulumo ejivaza ophezulu kanjena laphezulu?
Ophezulu. Ophezukwani. Vala lo mlonyana wakho ngoba ngaze ngene impukane. Udlukudla lokho.
Hey, unuka nempepho. Ubani ukutshela ukuthi abaphansi bazovimba le ndiyo ukuthi lisixoshe kusasa.
Mina ngiyabaza bakithi. Ogatheni boya benyathi. Obusongo obusombulu. Onkomo zidle ekhaya ngoba yiswele umelusi. Kuyakhulunywa nabantu abadala. Kushelese, sicela kumdala wethu nomhlaba ukuba sisize.
Uqinisile namenzi. Kumele bathi nalamatokholo abasineza wona aseyaphela. Kuze bangadina nangokuzayo.
We mami. Njoba ngingakapheli ngisho iviki umntetho Khoso. Uma ungasuba phuphe bathi befuna imbuzo, ungayithola phi ngo-R70? Hey madodhe ayikho le.
Njengoba ngishilo. Ngathi kuyakhulunywa nabadala. Uma sikhuluma nabaphansi, senza okungangamandla ethu.
Qinisile nomngani wami, qinisile.
Afethu, umuntu uyacabanga ukuthi kusasa uzokwenza njani. Umsebenzi uyaphela kusasa.
Hayi, asibuyeleni madoda. Nali naleli ndiya seliqhamuka.
Hayi.
Hayi, sikhogo lesi.
Hayi, ayikho le nto. Hayi. Yabona madodana. Sekufike la ngikhathala. Ngoba ngiyabona ukuthi hayi nomthandazo wami sengale ndoda engiyubhekise kuyona ufiki indlela okwenzeka ngayo.
Yabo mina mangibona engathi uNkulunkulu ulalela eminye imthandazo yabanye abantu. Abanye angabalaleli. Umuntu sabathe uyathandaza lutho uyathandaza lo. Uyazi mawubuka nje last year kuzobe manje umuntu akakwazi ukuthenga ngisho ibhayisikili bo. Uthathe nje ibhayisikili likubeke mhlawumbe uyiye lesitolo noma uye emsebenzini. Lithuli, kuthuli nje mfethu yonke le minyaka.
Ah, nokunye ukuthi niyazi. Mina ngakalahle ithemba. Sengaphenduka izinto. Kanezulu ke futhi siyasho sithi akulahlambele kwafela.
Uqinisile mfethu. NeBhayibheli ithi uNkulunkulu usizo isizayo. Siqhubeke siphande nje.
Yabo madoda, saka udonga ukuthi umuntu athole imali. Yabo njengoba labantu bokuhamba nje mfethu besakwazi ukuthi bavume ukuthi umuntu ahole u40 rand ngosuku. Sina soyithola phi ke imsebenzi? Ezosiholela imali lesi idingayo thi.
Hey, bayasilimaza labo bani. Ngwabagcina besebenza ama hours amaningi. Bahola imali encane. Hayi, kodwa madoda. Asibonane nikusasa. Ayasukaneni.
Nanokuthini ke bafowethu njengaphambi ukuthi sami. Sesingabheka nje umsebenzi okugada imoto. Okhagadi bafowethu ukuze sibambise nje.
Hayi. Ayikho inkinga kuloko kodwa ke ake siqhubeke nako kusasa.
Hayi. Sibona nekusasa nje.
Hayi kulungile madoda. Kulungile. Lezinto lezi ah ukuthi wena wazi lokho lezinto isuka emakhaya ziziyoxosha xosha kumamoto manje ziyoxosha amadoda asayongitshela ngalezi
nakho ke wena njalo hlezi uphuma eceleni futhi babezokuthi amadoda wena yona indoda
ah be noma kuthiwa ngindoda
ufuna ukuthi
lo muntu uzongifuna u300 rand afanele ngimenze ikhanda ngizoyithatha phi lo mama kanti lo 300 ungangiphilisa isikhathi eside kabi uyabona leyo nto
fanele ugwalise iCV uma ufuna labantu futhi uqala ubuze ukuthi usebenza phi ulani yabona nje futhi ukuthi unemoto akushi ukuthi unemoto kuthiwa oh kanti uhamba ngeuno yangaqhona
lithebo
chaphela abafana ekumele nazi ukuthi uma uyifuna into nje uyayithola uma uzazwa ukuthi ufunani
ngiyakutshela
secondary
ngikwazi ukukhala obakhombisi fana
nami skoko
uma uhlale fana
hayi phekwayo skoko phekwayo skoko
ngiyakutshela ngiyamazi
phekwayo skoko
ngiyamazi futhi yabona ukuthi uthemba ukuthi kubaleke
Ukhona nkosazana, bengicela ukugqubela i-troll. Bayazala abanye abafazi la ngaphandle nkosi yami. Umuhle bakho. Hayi beyamangalisa. Umuhle mntana nomuntu. Ngiyakutshela. Yazi ngathi uJehova wayihleli phansi edli breakfast elingqangqame ngathi kwa igama lami ngumenzi ngwakandlovu konje nkosazana wena ubani
ngunana nana fakuthi
hayi nana umuhle mntana nomuntu umuhle yazi ufanele ukuthando ufakwe nje indandatho yegolide emnweni yabona into engayenza kuwe nana ukuthi nje kathathu ngosuku ekusenjalo mawuvuka ngithi ncwa morning baby ngiyakutshela nasemini iphinde ngithi ncwa good day baby yabona ntambama iphinde ngenze futhi ngithi hello sweetie ncwa ake usho gini kuthi ufana noba njengoba umuhle nje
umfana noma
uma wakho ungathi ngenkathi ehleli phansi wayedliza khamzimba ezinhle ezihlelekile
ukushiswa yini ke lokho
hayi ubuhle bakho biyamangalisa uyazi futhi enye into ekhaya umama engajabula kabi nje akikiza azagoqa ngedola uma ingathola isiphala phala esinjengawo hayi ngiyakuthela nje phela kuthiwa abantu banabantu ba he kusazana akekho umuntu ongayiqoshela mina njengoba ungibona nje ngikhamba ongakwenza nje ungipha amadofa umsebenzi
sathana le card lam ungangifonela sengokuzwela ke kwanda ngoba ngilamba
kusazana nana umuhle mntana nomuntu umuhle na
yabonga. Hayi bangani, amadoda azawanele. Mhlawumbe ngiqala ukuhlangana. Ngitshela ukuthi wena wedwa. Hayi ke ntombi, mase nithandana, sewungolunye udaba.
Yazi umuntu uma nihamba naye edrobheni ayibuka ngaqeda iside view mirror. Kanti oyibukele esinye nje isikete.
Hayi bothembi, andikunothise lokho. Yes guys, you definitely understand one besilisa. Hayi vele benganeli. Hayi bonani, what's up my friend? Kwenzeke
ini? Yes phela girls, namhlanje kana ngisenye German. Ngihlangana nomunye umlisa. Mhm. Wazibika.
Hayi bomngani, wena phela wena madoda akusamba kabi. Ubenjani ukujabula?
Ngijabulile. Ingiinto enginothisile yekuyena ave phansi. Nokukhulu ngaxhamazeli.
Wow. Kahle nani. Sukubheda o. Uyaze wonke umuntu esisameshela uyazehlisa. Kodwa mafuna ukubona ibunja bakhe ngiqome mngani.
Yebo. Okunyeke akafanelekile ukuba laphayana.
Nani unjani lo muntu wakho?
Sekumuntu wami njalo. Pusha ama troll.
You joking, right?
No, I'm not. Ngimnikezene number yami. Ngamthembisa nokumfunela umsebenzi. So bese sibona lapho ukuthi wenze njani.
Niwe mngani sekubongeka.
Ngase ngaphumela mngani wami yazi.
Hayi bongani. How umuntu wakho umthandi uzakhela yena ngithi. Thiwa uthando lakhe kanzima. Ave liphumelela.
Uqinisile mngani wami. Yesele benza indoda kanala etsha.
Tsunana.
Thank you girls.
Ngasala kanjani? Ngibonake la ngihlala khona
mina. Oh, okay. Ngiyajabula ukuthi ngibonise la uhlala khona.
Yeah. Eh, ngihlala la. Kulungile nginaki.
Oh, okay. Sizobonana kusasa.
Sizobona kusasa ngoba.
Okay, uhambe kahle. In my house, on my bed. This is how you behave, mga bing yeko. You know what? We're done. Anong pumili?
Sure.
Mates.
How? Kukhona inkinga yini?
No, love, bengisasocingweni.
Pho?
Ah, bengisakhuluma nocingo. Mates, uyaminda uma ngase ngicela ukuthi ngicela Sipho mise out namhlanje ntambama?
Hawu.
Ngabo 7.
No, hawu, it's fine. Ngiyabonga sithando sami.
Okay.
Endoda, ngidinga usizo lakho nje.
Usizo lwani?
Ngine date ndoda nalengane ntambama. And kumele ngibuke ngiqhakazile.
Yakhumbula ukuxwayisa futhi ngale ndaba yokuzenza umuntu.
Ah, ndoda ingakho nje ngize la. Ngifuna usizo lakho, ngiqhakazise ndoda.
Ayi, mnganami. Angisho lutho mfethu yabo. Bheka first lap ututholani first lap bana.
Ndoda uyakwazi ukuthi indoda kuthiwa kumele ibumele ndoda bana. And the man shall provide. You know that.
Hayi mfethu mfethu angiqabi mfethu ungacheck lapho ubona ututholani mnganami.
Jela.
Okay, phela phezulu lapho mfethu.
Hamba. Izona lezi. Shona ndoda. Hayi. No bana isigret. Afana ngithi wayizala.
Sho. Maso akohlwa cucu ikhanda
le. Ah, awuzwe. Yazi into bengizoqala ngayo le. No, ngisuzenza ubaba wami ngiyabona man. Wena uyipashini lama ngithi. Afana ngithi ngiyabonga yazi grant. Yeah. Lo daya kuphi? Singothela ngibonde ngabantu.
Emenzi.
Sho.
Bathi kahle lo yathaya mfethu. Into sho mfethu uthi imali ndawo mfethu yabo. Hayi masha mfethu.
Ngiyabonga ukungilethe endaweni eyiphezulu eyiphakeme kangaka. Ayi. Ngiyayibongela kakhulu. Inkosazana njengoba iyinhle kangaka nje icwebezela. Kunje yenza umsebenzi munye.
Ngiyayisebenza.
Ya.
Ngiyathenga ama-shares lapha kwi stock exchange. Ngiyatrade.
Uyatrade? Ha. Hayi ke. Angiyokugcila lapho ke trade yenike.
Awusho wemente.
Yebo nat.
Wena ngaphandle kwalo msebenzi wakho ukuphusha ama trolley. Ukhona umunye umsebenzi owazeyo?
Hey nana. Njengoba ngithola lapha yena nje kula ama trolley. Ingenxa yesisu. Ufuna nje imadlana yokuthiba indlala. Kodwa empeleni uyazi ukuthini? Ngenze LLB ilo.
Okay.
Manje ke ngisalinde umsebenzi ke ngawufundela ingakho ke ngilapha.
Hayi ngiyathembisa ngizokuzwela impela.
Ngempela. Awu ajabula madoda hayi ke ngizwa kahle.
Wemente.
Yebo nana.
Ekhaya lakho la usuka khona kukuphi nendawo?
Kule emzinyathi la ngidabuka khona. Uyabona nje uma uthi nje dundu ngakongidi. Wehlele ezantsi, oh wehlele ekhaya.
Hey, wena Menzi.
Hawu, ngiqinisile impela. Inkosazana yona konje idabuka kuphi?
Mina ngiwakamash.
Hayibo.
Kumnyamana Road. Kodwa ke manje senginomuzi wami eNewlands.
eNewlands. Kuyiphi yona eNewlands?
eNewland West.
Ha, eNewland West. La kusitake khona iBig Nas. Hey wena. Nani bona nje iBig Nas ngenkathi istakile.
Kahle Benzi.
Hayi, ngiyabonga kakhulu yazi. Ngiyajabula futhi.
Ngiyajabula kakhulu la.
Uyazi ukuthini mafakuthi? Ukube ngiyazazi ithi ayizo zakini? Ngabe ngiyazisha. Kodwa ke ngingakupha nje sona umuhle.
Ngiyabonga kakhulu Menzi. Hey girls, ninjani? That was great. Can I get us girls something to drink?
That would be nice.
Somebody is in the great mood. Yeah, I'm gonna go then, John.
Come on, girl.
Yes, the usual, please.
Do you mind if I pop it on that side?
Thank you, and glasses, please. Okay. If we can end being a remnant, Michelle and Shana will cause. It's Aram Senko, see, I've seen a lot. But it's young, please.
Sorry, ladies, that's your moment. Enjoy your moment.
Thanks, friends.
Umngani, ngalokho sitshela ama highlights, wahlala phezulu kwendawo, kwenzakalani?
Ngihambile ngaye eClermont. Ngihlalela kwenye indawo nje la iqashe khona. Ngamthatha sahamba saye Pine Town, kwenye ama restaurant. Ngihlala bengichaza ngakhona. Bengilungisa ismile njalo. Sifike sa order, sadla. And then sathola nethuba lokuthi sazane kancane.
Wow. Awukahle kodwa wemngane. Yeza ukazusho. Lo muntu wekho wakuphi?
Uthe wasemzinyathi.
Wemngane emzinyathi. Emzinyathi phela akhona nokugodo nje mina ongcono engikwaziyo. Kahle Themba uphapho. Uma umngane ama ethandela indoda yakhe musule ugugxeka. Mngane wami, ithanda indoda yakho uqhubeka nayo.
Ayi, bengidlalela wena mngane. Bengifuna ukubona ukuthi uzothini. Thina nje sohle sisesayidini lakho and ukuthola uthando esikhathini samanje.
Girls, please. Let's get down to business, okay?
Okay. All right.
Mafakude. Mafakude, kunjani? Ngiyaphila. Awu, kaze yini ke lengake biyenze ukuthi ungicabange. Ya. Awusho kodwa singahlangana nini. Wow. Yazi ukuthini? Awuvela ufuna indawo. Epholile engenabantu abazalo besiphazamisa. No you right must be. Yeah, all right. Hayi ke kulungile sihlangana ngoba nesikhathi. That's great. Okay. Katja bla ku stamasa. Ngiyabonga yazi. I do love you. Ncamnca. Okay, bye. Nani? Ngiyabonga ngoba ngixolele ngokufika late.
I've got good news for you.
Before that, do you know what?
Mm-hmm.
I do love you a lot.
Mm.
You are so beautiful.
Mm. ngiyabonga. Mhm. Ngiyakuthanda kakhulu mina.
Yeah, good news.
Bengikhuluma nayo sisi Thobile lo, umntwana lo engangikufunela ukubona umsebenzi.
Yeah.
So bathe bacela ufike on Monday for an interview.
No. Uqinisele?
Uqinisele.
Hayi ngeke.
Yeah.
Ngeke sikho ngathi ngasukuma nje ngigiye. Ibizo gatheni babenyathi kuthi ngobusombuluko okomo zilekhanda obayiselibeni. Ah nana.
Yeah, means I promised you ukuthi ngizokufunela umsebenzi.
Ngiyabonga kakhulu. I do love you.
Ngiyakuthanda nami kakhulu.
Nje into ebalulekile yazi ukuthini?
Mhm.
Into yokuqala nqa ngizoyenza. Nje ukuhamba ngiyokulobola.
Oh. Ngajabula kakhulu.
Yes.
Ngiyabonga.
To remember what I said, Bon. Kusen. Ngiyokwenza njalo. Emini.
Khumbula kahle kakhulu.
Ngiyakuthanda.
Hey bafethu, ah, bambana.
Aw, inike lapho mina.
Ah.
Yeah, Jackie.
How you done, bafethu?
Pense bambi BEE.
I guess enjoy, hayi.
Awusho yambi kanjani date?
Mm, i date. Ah, it was powerful. It was awesome.
Ngazo.
Ngiyakutshela. Le ngane emfana iyagqola ngampinto. Ithi inkinga zami sekwezayo.
Awusuka le madodana.
Really awesome.
Asin ma bra. Emakthiphisi. Yiphe le ngane efa noma 3 months. Yeah, uyibona ukuthi sahambisana yini nayo yonke le date yayo ngoba yabo lezi ngane zama BEE. Ngiyazazi mina.
Kazi gokhala nyonini kuwena mfethu. Hayi. Phela nohluke nomthatha othathe emini kaBhanga umshanele. Ncoma phela mfethu into ubeyinhle. Ncome.
Ngophe. Sakubonga la mfethu. Izinto mayihambe kahle.
No it's fine. Asikhokhe indaba ezimbi, sibheke indaba ezimbi. Ezinhle on Monday ngiyakuinterview.
Ha.
Ku company yokurecord the Team Mighty Fools.
Awusuka lini madodana. Yabona hayi mngane wami bengene wena entweni. Obviously nathi siphakathi. Hayi 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 hayi. Correct mngane wami. Hayi
hayi. Eh bra wami.
Yeah
baba. Usungane kule ntoza ama BEE.
Phakathi ngene phakathi.
Hayi phakathi.
Eh kaze kwenzekani kule nsizwa. Nina nje into eniyaziyo ukugxeka kuphela. Ncomani bafethe into emayindle. Yini umona?
Sasikhuluma ngomsebenzi ke fethu. Nathi usuzosifaka.
No after plan yazi ukuthi asivele isidini.
Asisebenza
mfethu. Sijabule. Ake sijabule sivele sizwa. Hayi ke.
Okay, morning, sir.
Yeah.
I can see that you're right on time, eh?
Yeah,
Mr. Lula there has been waiting for you, sir.
Oh.
You may proceed this way. Good luck, eh?
Yeah, boy.
Yeah.
Oh, Mr. Ndlovu.
Yeah, boy, Mnumza.
Bunjan.
Ngiyaphila.
Take a seat.
Oh. Yeah, boy.
Mnumza Ndlovu.
Yeah, boy.
Unjabulo odludla lo phambo kwakho. CEO of Mighty Fools Productions.
Ngiyajabula ukwazi.
CV yakho is very impressive. Tell us more about yourself.
Ngiyumuntu osebenza ngokuyikhandla, umuntu okwazi ukuyinikela uma enza umsebenzi. Umuntu okwazi ukuhlangana nabantu uma eqala ukubabona, akwazi ukuthi emsebenzini amithe ama deadlines.
Nomzana Ndlovu.
Baba.
Mighty Fools Productions. Idila kakhulu nama artist ne production ungasiza kanjani ukuthi sikhuphule izinga lama sales ethu
ngenkathi ngiqede esikoleni ngibe sengenza i certificate somculo ngoba ngiyawuthanda kanti futhi ngiyakwazi nokucula lokho kungenza ukuthi ngihlangane nabantu abathile endimeni ya umculo futhi nokwenza ukuthi ngathi kuphela lonyaka izinga lama sales libe seliphezulu
mnumzane Ndlovu Uthe uma wenza inhlolovo ngale nkampani iMighty Fools Production. Watholani?
Ngibe sengiqhathanisa le nkampani nezinye ikhona eNingizimu Afrika ngokwezinga leproduction. Ngabe sengibona ukuthi hayi le nkampani ihamba yodwa lapha eNingizimu Afrika kanye naKwaZulu-Natal.
Ngiyeneliseka. Senzowe ngicela inkosazane ngale ukuthi kuthinte izinsukwini. Ukuthi kwazise ukuthi kuhambe kanjani.
Hayi, nambe sengicela ukuhamba mnumzane. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi, angikhiphi. Kacheni.
Ba.
Sibonge kakhulu.
Yebo.
Uhambe kahle.
Ngiyabonga kakhulu, sana.
How was your day?
It was great. When are you going to
Hey, mine was hectic and boring too. Ish.
Oh, I'm
going to go.
Oh, wait.
Ma?
I'm going to go. Menzi. Menzi. Oh, wait. My baby girl.
Oh. What's your name?
I'm going to go.
Babes, send your homework.
Hey, Ma, I got this huge problem. I'm going assignment in life science and I'm going to research. I'm human anatomy. And I'm totally, I desperately need help.
I'm going to go human anatomy. I'm going to go to the hospital.
Oh, you said it's human anatomy?
Yeah.
Which part is that? Brain, is that heart, lungs, respiration, or it's a stomach, small intestine, the large one, duodenum?
Yeah, we're talking about intestines.
Okay, no, it's fine.
Can I go fetch my book?
Definitely can.